kumasi kudu yomi hana mwahine wa hana mwa ya Nana Nkansah Boadu wa yibiafo papaye bure nyanyi watimi ya yeni ato yesu nkumbidi ya ma eye ma amefo anafe kunafo omo omu nibi ewa ni mpeso anso enya asengitua bure nyanyi isu nyeyi watimi ya tutoe mu afi ya mwa entuma ene mkuko nene mebiye kaunsi kabote nyina akahu ene ya ma amefo bebre anafe eye omo omu nibi afi political parties nye ni mahudu ya nimechile NPP nye NDC CPP ni omo mkeka hono otime to nsade fra omo eche o madie abota ye teche nyina ne se wo ye mankabo maba aya manyoku na fa na afi ma mefo no so wo de se de ya shoma fu ma sense bu onuma afia so de beta akoko kura we kura no oni bi no de ma omo no so gie ni so gie e da se ka chen da se buru da se bi mere biwo Nana Nkansah Boadu ene nsɛmtwefo hyɛ di nkɔmɔ ɔde asɛra ma ɔtumfo kyerɛ n'ani sɔ kyerɛ no sɛ wata n'akyi mpempi na bɛdu de wadu obi ɔtu nsɛmtwerɛfoɔfo ɛka kyerɛ ɔmo bɔ ma ba so ka kyerɛ no sɛ ɔmo nyerɛ ɔmo nkɔ nkɔden ɛfa nkɔmɔ anim obi na ɔdɛfo tomu a ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɔmo wa ɔma brabɔ no ɔma na mɔntu bia ɛnyɛ pɛpɛpɛ yɔ sɛrɛ biaa ɛmfa watimi ne wakam bia ɛmfa ma ɔman mu
na makyia me wura wote kɔkɔ so tumfoɔ
Yeah, I'll make it count.
why? Would you babble in Yesica? I can see. I'm so bizarre, I say. I think I'm here, but I'm 20 years old.